www.goodincitytower.com.
Wawina, nitsoka lawina.
Mai wawina, nitsoka lawina.
Tsoka lawina, di mai wawina.
Tsoka lawina, di mai wawina.
Mai wawina, nitsoka lawina. Zatifu taife Lelo zatifu ta Mawasienda Mboyo dichoncho Dima unga chuluke Pakare kare kucha Mawa Gati zati Sanyoza zatu oh 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 Ndiwo sinta nyengo Mawa nditsikulima mbale Pano kola mulila Mawa kotutsa moyo ndichoncho oh oh Antu lelo simawa tiko tiko Mai wawina nditsoka lawina eh eh
Mai wawina nditsoka lawina
Tsoka lawina ti mai wawina oh oh
Tsoka lawina ti mai
Baba, hena kumalila tiko, tiko
Hena kupita
Hena kutanchito, ifeyo kulembera Hena
kutanchito, ifeyo kulembera
Moyo ndichoncho, tiko ndichoncho
Moyo ndichoncho, tiko
Kupembela Tivuta limbika beyesa zima Banjala divuta Musa tiseke mawa tinu Amalola ukavutike Kuti ukapambane moyo moyo Hawusi kuwaendela Tabita ni muka wafuse oh, oh. Yosefo gulitidwa Lelo ndifumu Moyo wo, moyo Ndalitsu wa Esawo Dimai wa Yakobo Zintu, sima sima Chonde Musa mwemwitele Moyo, moyo Mai
Music from www.goldencitytower.com.